anakimbia na mtoto wake.
Ana ile kubwa limekaa pale. Angalia pale.
Na ni kubwa kweli.
Na utajua.
Naona baboon.
Anakula
nini? Baboon.
Okay, one over.